Sanibonani, igama lami uSibonisa Kwacele, ngiyigadi la-MMM, ngila endaweni yesibili. Ngizokwenza i-presentation ka-MMM ku-17 June. Ngiyabonga. Sanibona.
Yebo.
Yebo, igama lami uSibonisa Kwacele, ngiyigadi ka-MMM. Ngenza ama-presentation njalo ngemigqibelo. So ngizobe ngenza i-presentation ngichaza ku-MMM laba abangakwazi. Bachazele ukuthi kahle kahle ka-MMM ngenzekala. So ukhona mhlawumbe owazi i-MMM ukuthi yini mhlawumbe? Kulowo ongazi-ke mhlawumbe awazi okazi uzi nomuntu ukuthi u-MMM mhlawumbe
ngizihlobo bona mhlawumbe ngane yakhe yabo.
Oh, okay. Ngizobe ngichaza no-MMM. Kushuthi sino-MMM kubo abathathu South Africa kuthiwa yini-MMM? Kuthiwa MMM is a community of mutual aid which has no equals. It was founded by Sergio Mavrodi in 2011 with the aim of creating a free financial system. So I took umphakathi we-mutual aid onganama equals. Waqala ubani? Waqala u-Sergio Mavrodi, umsunguli ka-MMM nothi u-Sergio Mavrodi wase-Russia ngo-2011. Inhloso yakho kwakuyini? Kwakuwukuthi abantu bayimele emalini u-MMM, into ekanjalo u-MMM. So in MMM, people lend financial help to each other and get 30% of the corresponding amount only on a monthly basis. Yabo. So u-MMM abantu batshelana ngemali. Bayashintshana ngemali. Bese bashintshana ngemali abantu, lona otshele komunye umuntu ngemali uzothola u-30% ukuthi usizile ngemali. Njalo ngenyanga. Okay. So MMM participants unite to overcome social inequality. They want to live in abundance and feel confident about their future. Lo sengichazile mhlawumbe khona mhlawumbe mhlawumbe singakhumbula ukuthi i-MMM kanjani. Akekho. Okay. MMM geography lena. Amazwe lawa u-MMM ukhona kuwona. Yabo. Kuthiwani u-MMM usemazweni awu-10. U-MMM ukhona e-China, ukhona lokhu nje e-Indonesia, e-Japan, e-Nigeria, ese-Brazil, ese-USA, ese-Turkey, South Africa, masukube ise-Spain. Number one u-China, iwona-ke la mazwe lawa. U-MMM emhlabeni wonke unamazwe, like unama-members awu-200 million. Lena-ke i-ideology ka-MMM lena. So although the state budgets expand by levying taxes on ordinary people, the authorities are unwillingly to increase salaries and ensure a comfortable life for ordinary citizens. So thanks to the community, the existing financial system will lose the competition and will be replaced with a new one. Everyone will get a chance to live happily in abundance and will cease to obey banks and the government. Ukhona sokwazi mhlawumbe ukuthi u-MMM kuyibhanoyi? Kwathiwani? Ukuthi u-MMM uyibhanoyi angazi kanjani. Kwakubabethile?
Ukuthi uthathe imali yabo.
Sure.
Njengento esasitofela like.
Yeah.
Uthathe imali uzenzele i-interest yabo then
also bakuchazele ukuthi njengoba kuthiwa ibhanoyi othiwa u-MMM uthathe imali zabantu ungobani noma weze emaphepheni noma mhlawumbe weza ku-TV noma wezihamba abantu.
Hhayi, ngathi imali u-investa wena ukuthi uthole i-interest then mase kuyibhanoyi wena ungakayikhiphi leyo mali yakho.
Okay, ngizokuchazela ukuthi loko kwenziwani. Lona ukhona umsunguli-ke lo u-Sergio Mavrodi-ke lona. So u-Sergio Mavrodi is the founder and leader of the MMM community, which has become his lifetime project. He is one of the few who has defined the current unjust financial system. Mr. Mavrodi stands for the financial freedom of every person and believes that a person doesn't need a lot of money to be had. It is sufficient for them to be able to use it in it at any time to know that they possess it. Mavoda sasisho sakho kunje abantu bayimile imali. Uthumela mahlala sikhathe kwa before 2011. Kanti ngiyazi. Abantu bafaka imali, bathola ama interest kwamnandi. Yebo. Uthumela njengoba hey manje idila nemali. Yebo. Ulwisana namabhenki. Amabhenki aba nendlela zawo soqamba amanga. Kukhona ama wathola 100,000 uqamba amanga. Yebo. Namanje lo mmodo wasimaza ukuthi uba abantu baphenika bakhipha imali. Kwathi ibhanoyo libe kanjalo ke. Abantu balela indaba, abantu balahlekelwa imali, konke konke konke, kuze kube manje.